Sasin Hill Girls work on my people in the community needs. You umitinita, a not to meet a needs, and that's called Kurkirina. I get some conyo muskira chabujumbura, abari, a moon haragati, abari, hands to Chuburun, about diaspora, a canabari muri African, abari Muganda, abari Muganda, abari Kenya, abari Australia, Hansi, American, a Canada, Oman, Saudi, a canavandi, si, but the Kurkirina Kuri FTV. Edisa singa se usaba gusaba ni bari gambire ukurikiranye ibiganiro by'ibitanzukanye funda kurako kingere nyene ucuze uri bonera exclusive interview uzurabona ibiganiro by'ibitanzukanye byabona bakubara kora cyane byabana bari ku TV ishobo MC Gono Suraina aka Muron aka Ninja right now shobora kubaza ati mbega MC Gono si wona tuzani iki amurazi neza yuko twa tubazanira ibintu biri kumwanya cyane ndanakwibutsa neza yuko turi mu bihe bimeze nabi turi mu bihe bimeze nabi cyane turi no mu biryo bitandukanye ndavuga kumuhisi some of a mix ndavuga kumuhisi miss rika ika aho tubaneze yuko ni ngwara zivyaduka zibihutihuti azikuzera sikira benshi bagitandukanye ndakumisha neza yuko ni bizimana Abubakar Karimesa B ari mu bitaro ni Randy promote ni Edison na wenda amagara atameze neza ni Ox ikanabandi benshi ariko reka dutangure n'ikiganiro nyizina ekuru no musi ndakuzaniye ibiriko biravugo cyane mu mareresi mu cinema yitwa Intore Ntindi ibarizwe neza muri BMT BMT tuzineze yuko isanzwe twagwa na Amede hamwe na Mr. Gis imbere y'amategeko ariko bakoze filire yitwa Intore Ntindi aho tuboneze yuko ni si imwe mu mareresi yashikanye ma views menshi twemezanye ene mu mareresi mu mwanya mutoyi igihe cy'ukwezi kumwe gusa yaronse ama views arenga 250,000 byabaye iravyo aho bitari bimenyerewe mu gice cy'u Burundi mu busanzwe bakina mareresi Intore Ntindi yashobye kugaragaramo Sabbas yashobye kugaragaramo Alvella muhimpa yashobye kugaragaramo Cadeaux ikanabandi mbeshi bagiye batandukanye aho ndakumisha neza yuko Intore Ntindi igarutse igarutse ku Intore Ntindi aho ndakumisha neza yuko abadashoboye kuraba a full movie ya Intore Ntindi si tubona neza yuko bafashe ingendeshwa zabo baragana ntazana neza mu ntara hagati barafata novuga abasanzwe twita bava mu bwoko bw'abatwa bashoboye kubakinisha abo dukunda cyane ibashoboye kubakinisha mu irerisi aho tuboneze yuko nirerisi yagaragayemo abantu bashashe bagiye batandukanye ariko iza gukubita ama views menshi atwemeranye ni mboneka rimwe aho uboneze yuko ku kwezi kumwe gusa iri nka ama views ashika 250,000 byashoboye kugira bakuri YouTube yabo ya BMT twemezanye neza yuko irimo n'abakinyuma reresi bafise amazina bafise icyo bamariye muri kategori ya sinema mu Burundi mu sinema ndundi bafise icyo bamariye twemezanye neza yuko ni Sabbas bamwe mu ba legend bamwe mu kitegererezo cy'abandi ariko kadutuzi neza yuko n'umwana ari karazamuka ariko n'umwana ari karazamuka aho ubona neza yuko afise imana idasanzwe Alvella muhimba rimbo ramuzi arimba ndirimbo za gospel music ndirimbo zo guhimba z'Imana ariko nabo nyina amazi gihe kinene mu bakinye bamarere cyo cyo Burundi aho ndakumesha neza yuko no Intore Ntindi igiye kugaruka ku Intore Ntindi igiye kugaruka ku yindi party 2 ku yindi party 2 ya kabiri aho tubona neza yuko babyiteguri aho twashoboye kuyaga n'abagize BMT baranatubarira ati eturaje butagisura inyuma eturaje mu mwitege Sabbas mu mwitege Cadeaux mu mwitege Alvella muhimba mu bitege ikanabandi yashobye no kumbarira ati bagiye no kugaragaramo nabandi mutari muzi neza yuko bazogaragara muri part 2 ariko ndakumbarira ati afiye ndakuraga kengere nyene uzobona na part 2 kuri FTV Desenseti hamwe gwiryo hari gutembereza ku isi yose ariko reka ndaguhe na exclusive interview umwanya na tuvugana ni Mimi Mihey emishi muzi ku sinema naho yagiye kandi zindi nyinshi zigasandukanye ni Mimi Mihey ubunyene tuvugana abarizwa neza na neza mu gihugu kibanyi cy'u Rwanda etwemezanye Mimi Mihey ni umwe mu bakinyi b'abarundi kazi bari ko baravyigenzamo neza aho yashitse neza na neza I Kigali aho ndavuga mu gihugu kibanyi cy'u Rwanda aho yakiriwe n'abasanzwe bakina marirese aho yakiriwe n'abasanzwe bari mu ndirimbo za gospel music ndirimbo zo guhimba z'Imana ni Mimi Mihey yakiriwe nk'umwamikazi twemezanye neza yuko n'imihe yakiriwanye n'abasanzwe bagitandukanye hamwe byatangaje n'abantu benshi bagiye batandukanye ariko nkaza nkavuga ati erega no mu bindi bihugu baradukurikirana cyane ariko baradukurikirana cyane ariko twebwe nituza kubimenya ni imimihe ama rira yabaye menshi umunezi uraba menshi biranga kwimene yifata amaranga mutima aramwiza kubera yabonye kungene yakiriwe n'abasanzwe bari mu kibanyi cy'u Rwanda bamufashe neza baramuha n'amashugwe atandukanye menshi aho yashobye no kwandika ku mbuga zi baravuga ati bibaye imboni karimwe aho shubuye kwa kigwa nkuko mu gihugu kibanyi cy'u Rwanda tunashima cyane abari ko barakora bakore bamandanye bakora cyane gose turi nyuma yabo nkuko FTV twiyemeje neza yuko tuzuguma tukuzanira exclusive interview amakuru agiye atandukanye haba mu muziki haba muri comedy haba muri cinema haba no mu bindi basanzwe bakora ibikorwa imvabwenge hose tugiye kuza turabaha umunezero udasanzwe nkuko twama tubikora wafunda kuri gaga kengere nyene hamuco uteyenya gusa gatoyi gusa no ku munsi weje tutaguha exclusive interview enemutumire udasanzwe ico ndagusaba gusa gira na partage na comment yo turikeneye hasta la vista ndabakunda cyane mugira amahoro menshi mu giyango yanyu amafaranga menshi mu giyango yanyu ariko ntarana gusezera cyane ni solution couple ni couple ya Fanny Lavina Noraske aho nemeza neza yuko igeze kuri 80% yo kugira ubugeni bakanabana nk'umushinga 9 n'umufasha wiwe etwemezanye ni na Fanny Lavina twana yazerambara ati tugeze kuri pourcentage zaze ntuvuga ati umwanya n'umwanya ama invitation arasohoka aho ndakomishereza yuko ni hazogira mu kwezi kwa kabiri mu mwaka w'ibihumbi bibiri na 2024 ama invitation atarasohoka yubugeni bwa solution couple y'iyo couple iri kirabikora neza ya Fanny Lavine hamwe na Enoraske Intare aho bagiye kutujyuhira aho benshi bari bazi yuko ari ama cinema bari bazi yuko abako baratinga amarese getanzwe ariko baravuye mu gacere baravuga ati umwanya n'umwanya 2024 turashobora kubasohorira ama invitation tukanabatumira mu bugeni bwacu ndabakunda cyane isho bmc gondo suroina hasta la vista eja bless ciao.